Umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijyani no mu makongo ya kure mwese mukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika bari ijyani no ku mugabane w'Abanyaburaya mu bihugu bitandukanye abari ku mugabane w'Aziya mwese muri mu bihugu by'Abarabu abari ku mugabane w'Afrika muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda mwese kandi mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamuracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kukantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose ku isi amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata ca politike aho benshi mu banyapolitike bariko baribaza imvo Agathoni Rwasa yoba ari mu gacereri atakintu ariko arashikiriza kubijanye n'ibiriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu Burundi ni mu gihe umugambwe CNL Agathoni Rwasa yarawatswe biboneka ko yagambaniwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ariko Agathoni Rwasa nta kintu n'ubu ariko arashima kuvuga usivye imwe yavuye mu gacerere abwira inyankamugayo za CNL ko zitagomba kuja mu mabarabara bari bavuze ko bagomba kuja kugumuka bakihereza amabarabara ariko Agathoni Rwasa yaciye we iyumvikana yabujije ko izo nyankamugayo za CNL zitagomba kuja mu mabarabara mu biganiro yagiriye kubimenyesha makuru bitandukanye yaraciye aboneka abwira anasaba inyankamugayo ko zokumva akamo yariko arazitera akamo ko kutaja mu mabarabara ivyo byose rero inyuma yavyo aho bamwakiye umugambwe barasubiye kumukora mu gahanga kumukorogoshora mu mutwe ivyaciye bibera mu nama nshingamateka aho abashingamateka bava mu mugambwe CNL batwawe na Agathoni Rwasa ngo hoba hari akagwi karongogwe na roho poridi Hakizimana baciye bagumuka basubiye kugumuka babifashijwemo n'ubutegetsi bwa CNDD FDD uko kugumuka ngo baciye biyonkora kuri Agathoni Rwasa baca banagena ko batoye uwubahagarariye baciye batora canke bagenye ko bagomba guserukirwa na Leopoldo Hakizimana mu nama nshingamateka ivyo vyabaye ivyo bikogwa ngo biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwoba bwinyegeje inyuma ya buri kimwe cose kiriko kiragenda kiba muri uyu mugambwe wa CNL ni mu gihe atahundi muntu Agathoni Rwasa afise wo kwitura kuko abo yakituye na n'indongozi zikomakomeye cyane kandi nizo zitipfuza kumutunganiriza Agathoni Rwasa yarituye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano mu kubwitura nta kintu na kimwe baciye bashima kumufasha ivyo byose ngo bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwaciye bwanka gutunganiriza Agathoni Rwasa ahubwo bukumviriza abaciye bagumuka bipfuza gusambura umugambwe wa CNDD FDD ngo biboneka ko ubutegetsi bwoba ari bwo bubifisemwo uruhara rukomakomeye cyane bwoba bwinyegeje inyuma y'ibiriko biragenda biba mu mugambwe CNL Agathoni Rwasa yaciye yanka gusubira kugira ivyo arajya atangaza ku maradiyo ku mbuga hwaniro aca aranuma arahora hakaba hariko haribazwa rero agatorwa sa muri kino gihe ya agera biboneka ko ageramiwe, yoba ariko ariyumvira iki, yoba agiye gukora iki, yoba ariko arategura iki mugira ngo abishikirize abene gihugu inyankamugayo yarasanzwe abereye umuyobozi. Ivyo vyose rero biriko biragenda bibangaha mu gihugu c'u Burundi, uko guhora kwa agatorwa sa hakaba hariko nyene hakenegwa kumenya ese agatorwa sa yoba azogira ico abwira abene gihugu, abwira inyankamugayo zimukurikiye. Ese umugambwe wa CNL woba ugiye kumucika burundu koko? Naco nta kintu na kimwe yoba ariko arakora kugira ngo umugambwe CNL awusubirane, yoba agatorwa sa ari gukora iki? Benshi bagenda bavuga ko agatorwa sa rero ngo yoba hari biganiro ariko aragirana n'ubutegetsi, cyane cyane ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, kugira ngo arabe ukungene yasubizwa umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi murantunga yasubizwa umugambwe wa CNL uhawe nyine n'umugambwe uri ku butegetsi, kuko biboneka ko uyu mugambwe CNDD FDD ni wo wakoze buri kimwe cyose kugira ngo umugambwe wa CNL ubashe gusambuka, kuko iyo bitaba ari vyavuye muri uyu mugambwe wa CNDD FDD ntabwo umugambwe wa CNL wagomba gusambuka habe na gatoyi. Ivyinshi biriko biragenda biva muri uyu mugambwe rero bakaba babona ko bishobora kuzosiga abantu ahaga, kuzokwegera abantu akaga n'ingorane zikomakomeye cyane, bivanye n'ukungene agatorwa sa nawe yaciye ahora. Akaba biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD ari bwo bwoba buriko burahonyanga amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu cacu c'u Burundi. Aho mu kuyahonyanga rero bafata abanyapolitike uburenganzira bwabo barekurirwa n'amategeko, bagashaka kubwica nabi, kubwica nkana, kandi bazi ko ibyo bariko barakora bitarekuriwe n'amategeko y'igihugu cacu c'u Burundi, hamwe n'ibwirizwa shingiro ririnda igihugu cacu c'u Burundi. Inyankamugayo za CNL nazo kuri ubu ngubu benshi babona ko ibiriko biragenda bikorerwa umutware wabo canke umutegetsi wabo ari akamaramaza. Babona ko ivyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ari vyo kugira ngo basambure umugambwe wabo. Benshi baramaze kumenyutsa ko ivyo abashingamateka bagumutse bakoze byari ibyo bari batumwe n'ubutegetsi, kandi ko biboneka ko mu gihe bokurikira abo bashinga amateka bagumutse, umugambwe wabo uzokwama usenyuka. Ibo bashinga amateka baciye bagumuka bakurikiwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure za CNDD FDD, nkuko vyaciye bigenda vyibonekeza ku masanamu yagenda afatwa, amasanamu yagenda afatirwa ijya nino mu bibanza bitandukanye abo bashinga amateka boba bahuriyemwo. Naho bivugwa ko rero izo nyankamugayo za nyazo za CNL zitipfuza kumva ko agatorwa sa yatswe yirukanwe mu mugambwe wa CNL. Ivyo vyose nivyo babandanya gushikiriza, bagaragaza ko rero mu gihe ubutegetsi bwo bandanya ko bandanya bubashira ko igitugu bwerekana ko ataburenganzira bafise ibyo byose atana kimwe kigomba kuzoshoboka ko bazokwama bari inyuma y'umutama agatorwa sa ko ntana kimwe kizotuma bava kuri uyu mutama agatoni rwasa kugira ngo amakuru mwene nkaya je agushikira wafyonda subscribe ni bikoresha ururimi rw'icongereza canke ni bikoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone hamugacuje ngahe buryo ugafyonda no kwakukano kameze nkagakenge amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazuja bigushikira uzoba uherereye hose kwisi mwemwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa Nagahwane.